If it is an unchanges of being okukumet and angorasta, I hope to band the banning by Mazuras, the Rasta artist like on a South Africa, a ritual cool. So kukukumet at the celebrated Petra Mawak, Kumbulak to Mawak, who use an Elama Kwasam Sibwa Shi and all upon year 2021, a daily die NFP. So namhlanje ngoba kuziwa ni February ba celebrate birthday yakho ma gukukumede uhlanisa iminyaka u60. So uRasta wenza into adume ngazo siyamanzi impela ukuthi baningi abantu abadwebe special ama celebrity maningi wadweba. Udwebe yena kuzanele amagwaza msibi wamkhipha njengoba enjala. I hope uthoyibonayo lo picture lapha screenini. Ubeke seshaya ke family yakhe kuzanele amagwaza msibi ngayo ipresent yazo lezi zithombe. Ugugumede ube sepost Instagram wakhe bonga kuye uRasta eshimpela ukuthi uyabonga inkosi imbusiso wenze na into adingayilindela ngothedwebe uma wakhe especially ngoba kuyibhede yakhe. Abantu babese bembongela ugugumede ngazo izithombe idwebe uRasta and baphinde futhi bamhalalisela ngalo suku lokuzala kwama wakhe. Nethemba ukuthi uyibonile lezo zithombe kahle lapha iscreenini ngifuna nje ungitshele ucabangani ngazo. Bengifuna nje uku-update ngalolo ludaba. Ngathi ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video engithike nje. Danke, ngiyabonga.